The Venomous Spider, Part 2. After Genie's Bear died, he wants let the he's scared, and he contained it. Now, now it's Venomous Spider, Part 2. Okay. Contain! Stop. No, he could jump. No, he can take. Contained. Bang! Boom! Will you make king?
I'm a king. I have
no.
I'm
no.
making castle.
Bang! Wow, is that castle? Da 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 da